neza nkumva urwaye
murakaza
undi rwakurusha tutaramanye neza
murakaza
je gutse zo yumware